Yeah.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, sir. Happy birthday to you. Sana helwa ya jameel. Sana helwa ya jameel. Sana helwa ya yusra. Sana helwa ya jameel.
Sana helwa
ya jameel. Kaleen? Sana helwa ya kaleen. Sana helwa ya kaleen. Sana
السمعة.